E rima ngā karahipi motuhake, kua whakawhiwhi atu ki ngā rangatahi Māori a poronihia anō rā hoki. Arā kia ako rātou i ngā āhuatanga o te rāngai Pūtea, anei te pūrongo a Micah Aykroyd.
He huarahi hou e whai hua ai te kanohi Māori.
Yeah, you can't be what you can't see.
Hai tā te kaiwhakahaere kaupapa Māori nei ki te whare tāhua o ASB. Ko te kaupapa whakangungu nei, he āwhina i te rangatahi Māori. Moana nui a kiwa anō hoki, kia whai hua i roto i ēnei momo mahi.
For so long, Māori and Pasifika haven't seen themselves represented in banks, and therefore there can sometimes be a little bit of a misconception around, is that the right opportunity for me or the right career pathway?
He rua mano ka whakawhiwhia ki ngā rangatahi erima, kia whakangungua ai rātou mai i te marama o Noema ki te maihe.
We often see finance in a very different light, so this is also a way of being able to inspire rangatahi that they do have a place here and they do deserve to be here and they have value to add, but as well as inspiring their whānau, their iwi, their hapū to make sure that their next generations also can see themselves in banks.
Ko Elijah Taula, tētahi kua wehe i āna mahi i te taua moana.
Being in a structure where, you know, it's very yes sir, no sir, I found myself in the Navy often feeling tense around different people just because of the nature of their rank. There's nothing wrong with that, but that's just the nature of it. Here, kind of seeing the big boss and everyone kind of just talking to the big bosses as they would to anyone else was quite a shock for me, so that's been pretty encouraging, yeah.
Ko te kaupapa Polyfest, tētahi kaupapa e kaha tautokona e ASB, e hikaka ana kia whai wāhi atu. Kei te marama ia te taumata o te mahi nei.
It's really, really important to cover those from the inside so that we're not, you know, guessing at what this demographic wants or what this group of people wants. We can actually have an understanding of that within our own people and our own culture.
He hōnore ki te uri o Ngāpuhi me Tainui a Reese Waters.
You know, I told mum and dad and they were just extremely proud.
He tauira o mua no King's College, he mōhio ki ngā kawenga kei mua mo te hunga e whai ake nei.
When I get older, I'd like to carry through to encourage more rangatahi to, you know, come in and take up and be a part of a corporate environment.
Ko ASB anake te whare tāhua kua whai wāhanga Māori. Te āhua nei, ka kaha ake tērā i ēnei whakatipuranga hou. Micah Aykroyd, Te Karere.